Ela, awuzofa khokho ufunde nini the way it's a king, the susu, it's a king and talko, headache. Abantu bazofa kuqala basiyabazi mina kukhaya. Kwapa. Hey, ngizokwenza ngoba nekaka. Abantu, ibulala lawo yikorona. And yes in the quick, even a buri aba mina namakho.
Buyisela.
Buyisela. Buyisela fa ibusenzana.